Aziza, Aziza wa mama, ulona kwenda mama, unichunge, unaniacha na mateso.